Rooney.
Telephone numbers, well, you know. Down to Duke's place. Wildest sparks in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place.
Fellas swing the chicks at Duke's place. And I just love the sound of that Duke's place. So come on, boys and girls, get your kicks at Duke's place.
Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Take me down to Duke's Place. Yeah.